Ah, turi muri studio ya radio ndi kabane na televizion ndi twa tukura na kuba wa samwe ndi ya gije akaba asanje ari ndi shira mujya baho rero na ndamaze akaba yasanje ari mutume mire wacu ndi cyo gya kabishije ikiganiro rero na kuba wa kuba ngo kimwe ndimero ku tamuza ku ndani cha tugeze
urakoze cyane urakoze nibaza ko ikintu cya mbere cyatumye dushinga kino kiganiro nkuko izina ryacu uri bisigura nitugeze kiganiro twatunganije nk'indongozi zishyira hamwe baho kugira ngo kidufashe gushyira hamwe abarundi kandi kibahe akaryo ko gushikiriza ibyumviro bashaka urabona ku mwanya muri kino gihugu uboye ni byiza rero ko turonka umwanya w'uko abarundi bavuga ikiri ku mutima cyane cyane mu gihe n'iterambere numero nyamukuru rero bwa mbere igice cya mbere ni kwigisha abana ikirundi kugira ngo abana mu ntara zose za Amerika muri Australia Canada abarundi bose bari hanze y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore kumenya aho abandi bana bahurira kugira ngo baramukanye bigishanye kuramukanya bigishanye indamutso n'ibisokozo cyangwa utundi tuntu tw'abarundi aho ni mu gice cya mbere mirongo itatu igice cya kabiri ni abakuze kugira ngo abakuze nabo bidufashe gutorana erega abantu benshi baratsinye hari abatazi abandi bageze murakoze hari abandi batazi iyo bavuye mbe bashaka kugira ngo twibukanye mbega twavuye mbega niba naje mvuye mu Burundi mugeze mbega ejo hameze gute kugira ngo wese amenye kazozi yavuye nahari karaja intumbero nyamukuru rero ni guhuza abarundi muri rusange ikiganiro nk'uko wabyumvise umukecuru n'umunsi wumvise ko abantu benshi bakura bavuga iyo baherereye batubwira n'ibyo bakora ni byiza rero ko abarundi aho turi tumenyane tumenye icyo tuza gukora mu iterambere ry'abarundi n'igihugu cyacu
none muzokora iki kubwira ikiganiro ushobora gushika kure kuko abarundi bari mu mahanga ni benshi kandi barifuza kukimenya n'icyo bakeneye
cyo nibaza ko ikiganiro cyaje gushika kure none hera mu munsi radio indi waduhaye naho tuza turacisha ikiganiro n'ubu turi kumwe nabo ni byiza rero ko ndashimiye ubwa mbere indongozi zi radio indundi nyakwa ije ne passer bagenzi ukigoragira no kugira ko nitunga dufise muri arizo nako dufise mu rundi nkuwo kandi hari n'abandi barundi batandukanye ni byiza rero ko bamenya ko abarundi b'incabwenge bariho kandi bagiye hamwe ushobora gukora ikindi kintu gikomeye rero ikiganiro hariho icyo bita social media zakwiye hose ku isi cyaje gushika kure no kubwira abarundi bose bagomba kugira icyo bashikirije n'isi yose kwa gatandatu isahandwe muri Arizona bakakura musanzwe muremesha icyo kiganiro natwe turi ngaho kugira ngo twishyure ibibazo mudashoboye kwishyura tuzoza umwanya tuzokwama twitanga kugira ngo dushobore gutorera inyishu ibindi bibazo ko muri mudashoboye gutorera inyishu
murakoze cyane twari turi muri studio radio indundi kandi televiziyo indundi nizire yuko ibyo wavuze byabaze
ishinga akandi kantu ni ukongera ko nuko gusa abarundi bose aho bari ku isi cyane cyane abari hanze y'igihugu cya Amerika nako abari muri Amerika cyangwa hanze y'igihugu cy'u Burundi tubasaba ko murazi yuko aho bari muri bose arafise ubumenyi arafise icyo ariko arahakura ni byiza ko boza barahakura muri kino kiganiro bakatubwira aho baherereye ariko birako n'icyo kogwa kugira ngo haba akaga kari mu Burundi ubukene intambara zidashira cyangwa indyane z'abarundi turabe ingene twebwe abarundi two kwiteka tukaba ba mbere bafata ikibazo cy'u Burundi cy'abarundi mu minwe mu bijyanye n'iterambere kugira ngo duhiganwe n'abandi banyamahanga mu bijyanye n'iterambere rirama kandi ridakomeye
none nyakuba wakajya mu kanwa mu soze na kobo
yego akajambo kanyuma norangiriza ko nuko ntera kamo izindi ndongozi z'abarundi no kuvuga z'amashyirahamwe y'abarundi ari muri Amerika n'ahandi hatandukanye ni byiza ko tubwira umunani ni byiza ko tuvugana ni byiza ko tumenye ingorane ishyirahamwe baho rifise tukamenya ishyirahamwe baho rifise tukamenya ishyirahamwe Burundi Renew 257 rifise no kuba yose n'amashyirahamwe y'abarundi n'ayandi mashyirahamwe yose atutaramenya kugira ngo dushobore kujya hamwe dushobore kugira ikintu kimwe kiduha iteka twese nk'abarundi ku neza y'abarundi ku neza y'u Burundi ku neza rwaruka rwose ruko ruravukira ngaha muri Amerika
murakoze cyane nizere ko akantu kamwe gashyitse kure nizere ko televiziyo radiyo y'u Burundi
Ego,